Bantwana bam, ndizawunifundela ke ngoku ibali elimnandi likamnumzana Mvundla udibana nomnumzana uMandela. Xa ndinifundela kweli bali, umhlawumbi uba ndidibene nendawo apho khona ndingakwazi uyifunda kakuhle okanye ndicingile okanye ndidibane nendawo engathi ayivakali kakuhle, ndizawusebenzisa le sayini yam ne. Le sayini yam ithi mandime umna, ndithi stop ne. Ndiphinde ndifunde elaa gama ndiyakwaziyo ulifunda de ndilifumane kakuhle. Ndizandibonisa uba sizayenza njani loo nto leyo baba. Siyavana umntwana wam? Okay. Isihloko sebali sethu sithi umnumzana Mvundla udibana nomnumzana Mandela. Eli bali lethu libhalwe ngumbhali uChris van Wyk. Masiqaliseni ukufunda ke, nimamele wena nobam, ufundelwa ngutishara ne? Mamela ke, mamela mntwana wam awo. Kudaladala umnumzana Mvundla wathubeleza waphuma endlwini yakhe esehlathini. Phantsi kokhuko lwasemnyango kwakukho into awayengayazi. Xa ndiphazamile igama ndizawuthini? Ndizawuma nekwakhona ndiphinde ndilijonge eli gama lithini? Awayengazange. Niyambona utshara wenza ntoni? Ulifunda kancinci ade alifumane uba lithetha ukuthini ne. Aphinde kutishara athini xa selifumene? Aliphinde alifunde kwakhona. Awayengazange. Ndizaliqala ke ngoku ntoni isivakalisi sam ekuqaleni. Phantsi kokhuko lwasemnyango kwakukho into awayengazange ayibone ngaphambili. Imali yephepha i two zero zero. Khe lincedisele wena bantwana bam, lithi neli gama xa lifundwa ndiyaliphazama kancinci. Ndizawuphakamisa laa nto yam ne ndime ne ndiphinde ndijonge laa gama. Khe lincedisele, lithiwani laa gama xa lifundwa? Livani okuhle? Lithini mntanam? 200 ne. Nyana bam, ndiphinde ndama ndajonge laa gama ndacela umhlobo wam okuhle andincedise ndikwazi ulifunda eli gama kwakhona. Ndizayiqala ke ngoku apha. Imali yephepha i-200. Ndiyaqhubekeka ke nebali yam. Umnumvundla wayichola. Wenza ntoni apha umnumzana Hlozi? Mandime kwakhona ndidibene esinye isivakalisi endingasiva kakuhle. Ndiphinde ndisijonge esi sivakalisi ne. Nyana ngoba ndisijongile. Umnumvundla wayichola. Wenza ntoni apha umnumzana Hlozi? Oh, ndiqaphele ntoni? Kukho apha amaphawu ochaphulo ne. Le maphawu ochaphulo athetha ntoni? Bona uyaziyo la maphawu athetha ntoni? Le maphawu aphezulu lathi athetha ntoni la maphawu? Kukho mntu oyaziyo? Sophakam ndinam ndiyakuva. Eli phawu lithetha ntoni?
Umbuzo.
Eli phawu lithetha uba uyabuza unyanisile, very good ndam. Lithetha ntoni? Umbuzo. Ngumbuzo kaloku lo. La ke ngoku masijonge la mancinci amaphawu athe. Bona uyaziyo uba athetha ntoni? Athetha ntoni mntana?
Siyasivakalisi sisodwa.
Okay, uba sivakalisi sisodwa ne. Omnye mhlawumbi ufuna ukunceda ngathini? Athetha ntoni amaqela into ke sisicaphule? La maphawu ocaphule.
Uthi ithi awukagqibi.
Mhlawumbi ithi awukagqibi ne. Ufuna uzama ukugqibela? Athetha ntoni?
Qhubekeka.
Qhubekeka. Mamela ke ndikuchaza uthetha ntoni na. Athetha la maphawu uba le nto ibhalwe apha esiphakathini ithethwa ngumntu ne. Mna impazamo yam ndiye ndaqhubekeka ndafunda ndathi ndofunda ndaqomba, hayi mani ikhona into engavakaliyo apha ngoba ndifundi ngathi andifundi umbuzo obuzwa ngumntu ne. Siyavana bethu? Siyabona umulanti ukuthi hlokwenze njani? Uthe wova uba esi sivakalisi asifunde asifundeke kakuhle wama ne waphinda wasijonga. Tyhini yinto ethethwa ngumntu lo. Waqaphela kukho iimpawu apha, waqaphela kukho iimpawu ezimbini, waphinde waqaphela ukuba ngubani? Ngumbuzo lo ubuzwa ngumntu ne.